Pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pamseu Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Bwande yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Bwande yakupita ku Mzuzu akulu 32,500 kwacha ndi bwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndiwana 47,000 kwacha kuchoka kumzuzu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndiwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka kumzuzu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndiwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina Tangu imba ni phone ipa nambala iye 0886-780-355 Khwezy Buses Miles of smiles to your destination
Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukutichani tsopano.
Achimwene, ndikudziwa kuti zanu zonse zili bwino, anzathu uno kumeneko. Chifukwa zikalakhala kuti zanu sizili pabwino. Bwezita kuonani mutabwera kuno. Chimene chimakupangitsani kukanilira kwa iniko ndi chifukwa choti zanu zili pabwino. Komabe, kwa eni nkwa eni. Mukamakhala mudzikumbuka ndithu. Chilipo china chake chimene tsiku lake chidzakukakamizeni kubwerera kwanu amwene. Ngakhale mutatinyoza ifeyo abale anu azienda mmanja. Komabe muzidziwa ndithu kuti tsiku lina lake azienda mmanjafe. Tidzaoneka anthu ofunikira kwambiri. Mudzatifunafuna kulikonse koma osatipeza ndithu. Limeneyo ndiye dziko achimwene. Limayenda moteromo. Ndipo pena pake mukamapanga zinthu zanu zosasamalira abale anufe tikadali ndi moyo tsiku lina lake mudzatipeza ndithu. Mwetu mukudabwa ndipo mukudziwuza kuti Bwande lero kuti mwadzuka ni milandu ayi nsotu ngati ni milandu ngati tikungokuwuzani chilungamo basi zili kwa inu kumvetsera kapena kuchita makani muja mmachitira muja munthu une mwapaderadera ndikufuna kuthokozanso basi za Khwezy kamba kuti gulira sisitamu pa tsiku la lero achimwene zimayenda bwino kwambiri panopa nati kakamba za mulendo pa basi kwathu kuno pakati pa Blantyre Lilongwe ni Mzuzu Basi zake zimene wina aliyense kuna makamba ndi zimene zotu basi za Khwezy zimaenda bwino kwambiri zitopotopo ku Khwezy buses ayi ndithu kuliba mwene ukamaenda timali makhalirizi umadziwira kuti ukuenda pa basi yodalilika ndikudziwa kuti kumeneko adadulidwa mwina mwake umadzifunsa kuti kodi Bwande bwanji ino kodi nkhani ya ziphaso ije inalongosoka zikudzaoneka kuti tsopano zisankho zija zanunkhira anthu ayambapo tsopano ya uija yomana maija zikuenda bwanji Bwande ii achimwene nkhani iliyo kuza ziphaso ndiye momwe muja mpaka napano sinalongosoke bwanji mwene zikadalivutabe kutereko tukamba pano pali kagulu kena kake ka anthu kamene tikhoza kuima pachulu ndikuwa kuti awasinzika za dziko lino alibe ziphaso za unzika zowayenereza kukhala nzika ndikudziwa mudzidabwa kuti koma Bwande zimene zikumakhala bwanji langa Ish, kwathu kuno zimazoneka kuti pali zinthu zina zake zimene sizimangochitika ayi ndithu. Anthu amenera kugubira basi kuti zitheke. Kwathu kuno zikuoneka kuti zilipo zina zake zimene sizingangoperekedwa chisawawayi. Ngati zingamangoperekedwa chisawawa, ndiye kuti kumene kwanthu adzita akapita, azisausidwa ndi nkhani ya a network. Ayi pepana a network athawa, sidudza kuti athawira kuti nemubwereso mawa. Kupangisa ziphaso za unzika kwathu kuno achimwene. Ikumakhala ntchito osati masewera. ndiye kuli mulu wa anthu ofunika ziphaso ndiye zikumadzango kayikitsa kuti koma zidzalongosoka izi zina anthu mwina mwake umangoona waziyamba mwava inu posachidwa apa Kanda Bongoman wathu adatiuza kuti iyi obwande musamati mudandaule panopa nkhani ya ziphaso za unzika takonza ndalama ija malipira ija tachotsa mukafuna kukonzaso cha unzika chanu koma ngakhale ndalama yachotsedwa achimwene kuti utenge kachitupa kofunikirako ngati pangolini simasewera achimwene ukumayenera ndithu kuti ukhetse thukuta anyamata akumachita kukuwuziratu kuti obwantasa za ufumu tundizakwanu komweko kwachafera mtengo komweko kunoko mukuyenera ndithu mugwetse kena kake basi ndiye chiphaso chaulere chija sichaulerenso achimweneyi panopanso pamene Kanda Bongoman adalengeza simuzilipiranso ndiyendi pamene zinthu zikunkerankera kusokonekera akuti ayi obwantasa mukapita kupolisi ukatenga ripoti simuzikalipiranso ndi achimwene gule akumayambira kumeneko kupolisiko uli mapazi poto kudzatenga ripoti ya polisi ya ulere ukuona ngati ndani wakoyo akulembere tabaothera kale dzuwalo panjapo iwe tondovwiru kusuwa chochita ukachoka pamenepo kupita kukapangisa chiphaso ndiye amakuwuziratu kuti muli ndi 15 iwe 15 chani sauzanda akulu tipange chiphaso changu mmisa mati tidzapanga ulere khani apo mundikire Kanda Bongoman wanu adzaupangire chaulerecho zimadzioneka ngati makosana akuluakulu kumipandoko ndiye akumafulumira kulankhula zinthu koma zosatheka chimwene zinthu zimene zikalankhulidwa alibenso nthawi yoyika mfundo zina zapadera kuti zithandize kuti zinthu tayankhula zija anthu azizitsatiradi nkhani ya ziphaso ndi inayankhulidwa koma kuti titsatire kuti kodi kupolisi kuja anthu amakatengadi chikata chijaulere nanga ukutachotsako kodinda chiphasoko kodi koma zikuchitika bwinobwino ayi ndithu timangolamula basi kuti kuyambira lero ujeni isamakhale mwakuti basi zikatero ndi kuti zimakhalaso kuti atiputira nkhondo anyamata amachita kusekera amvekera akuti bwanji zaulere ohoho zaulere zakwanu komweko kuno muvina gule wa aphodo penanso kumadandaula kuti ishi ndiye bolaso mmene zinali zolipira mujatu zimathekabe koma nangai zaulere sizikuthekanso iyi chimodzimodzi posakedwa pamwene nkhani ya simenti itavuta kwathu kuno kunalamulidwanso kuti hei anthu mukutengera mwayi ndakuonani ndiye kuyambira lero pasapezeke kugulisa simenti pa mtengo woposera 17,000 17,000 mese mtengo wa simentiyo ndi 12,000 ndiye mmalomo kuti tikhazikire pamenepo tikuchitanso kuwawuza anthu kuti pasapezeke odutsa pa 17,000 cholinga tikufuna kukonzanso kapena tikufuna kupheratu chinthu chimene chimapangidwa 12,000 ndiye tukayima pachulu ukanena kuti pasapezeke kugulitsa kuposera 17,000 ogulitsa wanachita kuvinina kati gongwa mwene kuti hee mwanjira ina akutiuza kuti tikweze akutiuza kuti inu mungamapange 12,000 zona takwezani zifike pa 17,000 ndiyetu achita kukhala ngati awawuza kuti kwezani iphani manyasa asendeni chikopali moyo azazolowera penanso kukhala phee kumadziuza kuti koma zinthu zake zachimwene umangoona waziyamba shuwa kulankhula za mitengo ndi zophweka chimwene koma pamene ulibe njira zoyikika kuti uonetsetse kuti mitengo yekutsitsidwa ndeni nkhani zina chimwene ndende mmene zimachitika ndi mitengo ya mbewu kwathu kuno anthu amakhala ndithu pansi ukadya mahala wansi awo bwinobwino wakambirana za mitengo yoyambira kugula kapena kugulitsa mbewu ndikuwono ngatithu ndalama za nkhani kusindikiza mu newspaper anthu aidziwe nkhani imeneyo mapeto ake aliyense umapanga zake opanda otsatira mitengo yoyikikayo iyi penanso kumapezeka kuti mitengo imene yayikidwa ndi mitengo yake imene anthu akugulira katundu yopansika yoyikidwayonso kukhala yotsika kumadzifunsaso kuti koma amayika mitengo ya mbewu iyi amalima koma amadziwa mmene khasu limawawira koma pena mavenda amachita kumafunsana kuti he akuti bwanji he akwana pachaka chaka chatha timagula 720 kwacha pana kuti tidziyambira pa 390 akutero atiye naona limiwa lokotaika pa 400 zitheka mwanjira ina chimwene kupondedwa timayambira nda akuluakulu athu amene kenaka mavenda ndomangomalizitsa malamulo ena amene timayika amakhalanso tikukhomerera ife tomwe kuti malo mochita bwino tizipezekanso kuti tikufinyika kungolamula kuyambira lero chakuti muzichita mwakuti koma munthu ulibe sizolo basi kunyumba phe singagwire kunyasande kuno amwene ah pepa lanso itilatheti bwanje munibe pepa lalina nimafuna tu ine ndikambe za ujeni ziphaso zoyendera pa ulendo zimene nazonso zasanduka pa ngolini wina kodi akulakulu ndiye kuti basi palibeso yankho pa nkhani imene ija basi tizingokhala basi eya passport ya vuta passport basi zizikhala choncho aya sibwino musa mai wale lwa dodolido pajatu lero ndichiwe meno bwanta sada abadwa nde muti bwa
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi